Malo, famalo atu ki a motoku vei valo, pia mote vita mone kari, pe ki a whaifikau tu pou fei moe fiaf, mo ka uhiwa e toko pou valu mei kolovai, ko e kakato ia ina ufe auhi ki he takai hono ua koeni, o e semi final a e fe auhi kava aitolo e kautaha fitu ta ki a tonga. Ko e fika koe ke mou fili ki a ki he kalamapu toko pou valu, ko e taha taha noa taha.
Kihihi! Tokanga ki he lotu. Si, 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 ofa ho fa ngau.